Yenzeka indaba enkulu eDouble Station ngomhlaka 18 kuJune. Isiyaviva TV 1 nemasiqoqane Albinism Foundation banethulela indumezulu yomcimbi wokuhlonishwa kwamaqhawe akwaZulu Natal abamba iqhaza ekulweleni isithunzi namalungelo abantu abanebala elimhlophe. Ngikhuluma ngesilomo sikaMasikandi uKhuzani Pungose nentandokazi yomculo umculo wakholo ubabongobo nomelapho endabuko ongaconsi phansi kulezi nsuku uDr Mncwabi uyahlehla kuyoze kusemnyango abaculi bakuleli beshiyelana inkundla kwi-Albinism and Disability Awareness Fundraising Tour. Kubona kubala uzakwe noDuncan Khuzani amageza amahle bahube amavikela mbuso ithwasa lekhansela Dr Bone Thokozani Langa amayellow bone mfilisani magubane nabanye abaningi. Uhlelo lizobeliphethwe uLinda Sibiya wemfula 98.5 FM noMC Polobas. Lo mcimbi uzoqala ngo-6 ntambama kungena ngo-R80 nango-350 i-VIP esangweni. Ungaphuthelwa ile ndumezulu i-Albinism and Disability Awareness Fundraising Tour at Double Station ngomhlaka 18 kuJune.
Molo bahloba inibingeleli igama lami ngikudawudwa uphungula makhona enkundleni yokuxhumana yazonge Instagram at king_langabi. Yabo futhi umculi wegospel uDumi Mkokstad ubungaze isipho sokuba laphaneke ngubaba lo mculi uye ekhasini lakhe lakaFacebook lapho eveze khona ukuthi-ke indodakazi yakhe igama lakhe iqambe ngokuthi uLinanizwe. Lo mculi igama lakhe langempela okungumdumiseni zondi ubhalo wathi, "Oh yes, heavens rejoice, for the Lord has answered him, thandazwe yethu, and successfully received our gift from the Lord. Healthy, beautiful, precious, and most importantly, ubukeka ke njengobaba wakhe." Lo mculi ubonge noMdali ngalesipho sendodakazi kade akakhohlwanga laphana ukubonga ke konke okuhle laphana kumvela inqanga amenzele kona. Mina ngala kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi ke lithini uvulo lwakho mayelana ke nalo lolu daba kwi-comment section. Ungakhohlwa ukucindezela like button ne-subscribe button, ungilandele ku-Instagram, it's at king_langabi. From you, some dakadaka ngithi ba sengihembe.